Nifuza gutera imbere ugashika ku ruhe rwego cyangwa ugashikana igihugu cyawe ku ruhe rwego
bo afete nta muntu umwe atifuza gutera imbere je ndifuza gutera imbere nkaba umuririmbyi akomeye cyane zatari nyene birenze apana nkaba abo ngahane.
Ndabaramukije cyane. Yes, nifuza kuba menyesha ko mwokanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigume bibashikira bitarinze kubagora. Yes, vivi ndi kumwe n'umusaza, umusaza ndetse amaze gusohora ibikorwa ndetse n'umuririmbyi w'umuziki ndundi ndetse abikora neza cyane ndetse novuga yuko yifuza guteza imbere Burundi akabukora ngaha akabushikana ku yindi ntambwe ndetse uwo bamwita Elisia amaze gusohora ibikorwa bitatu ndetse n'ibindi bizogenda birakurikira muzogenda murabibona. Ndakora mu kicyo cyane ga big bro.
Yeah, fresh man.
Umeze neza?
Ndameze neza. Yego.
Hajya muri rusange ibikorwa bingana gute?
Naho bozana misire aha kuwacana nawe kizire ya donc iyi ndirimbo igira gatatu. Donc maze gusohora indirimbo zitatu cyuvyumva.
Ndetse no muri zo ndirimbo zitatu wagira uracyo mu studio agiye atandukanye hose cyangwa zose wagira wazikorera wazikoreye muri studio imwe iri stab.
Nazikoreye mu ma studio atandukanye. Yego, imwe nayikoreye muri Master Music, indi nayikoreye ruguru Ingozi muri Magic Sound. Zibiri nazikoreye muri Magic Sound.
Ndetse wowe ku muntu wakumva ariko aravuga yuko ngo ruguru ni ikirori kiri wowe ubivuga ku iki cyanke ubibona gute?
Bo ça dépend biravana ku muntu umwe wese ntagiye kuri jewe ikirori kiri hose hari ikirori na ruguru kiriyo no ngaho kiriyo ini Bujumbura hose ikirori kirahari d'après moi. Ego,
ndetse waravuye ruguru nikiye kintu cyafuciwe kugukora ruguru kandi waje muri misiyo nyabaki ni Bujumbura wacyo
bo ni Bujumbura ndeni wanyu yaje naze narinze ni Bujumbura naje kuva amashure narahejeje humanite cyandaza ku ishure kuri university. Ego,
ndetse mu kuza kwa ku Bujumbura cyangwa abavyeyi baba bakumva yuko usanzwe urumuririmbyi w'umuziki ndundi babifata gute?
Ba bategereza kuvyakira parce que umuririmbyi n'umukozi kubera uburirimbyi kuririmba n'akazi atari uko bamwe batarabitahura sino umuziki n'akazi kuri bamwe nubwo hariho abandi babipirata bakabigira ngo n'ukuryoherwa le wazir mais n'akazi. Je kuri jewe n'akazi umuvyeyi namubwiye ko ari akazi rero yategereza kuvyakira uko nyene. Ego,
ndetse akazi na Elysian kashoboye kuva kavuye cyangwa kakomotse he?
Bo Elysian jewe mu bisanzwe nitwa Elize. Nitwa Elize. Or Elize ni gihugu ni palais presidentiel yo muri France sinzi kubizi hama rero aba bayo babitwa les Elysiens. Mu cyongereza ni Elysian. Naho gyavuye rero Elysian.
Ndetse ugeze uno munsi Elize ibikorwa bitatu yabashoboye gushyira ahagaragara ndetse n'ikindi gikorwa aheruka gusohora ndetse kugeza uno munsi kiri kuri channel yiwe ya YouTube ndetse Elize arafite management cyane.
Elize nta management araronka gusibonetse nta probleme gusa pour le moment nta management ndaro nikora ku gatwe kiwanje.
Kugeza ino munsi Elize aronse management yo vyakira gute cyanke bokorana gute cyanke yifuza ko bokorana gute?
Bo ivyo byomenyekana na murose niwe twobiganira yabonetse gusa mu majambo make abonetse twobiyaga uko twokorana twobiyaga. Yego,
yifuza gutera imbere ugashika ku ruhe rwego cyangwa ugashikana igihugu cyawe ku ruhe rwego?
Bo afete nta muntu umwe atifuza gutera imbere je ndifuza gutera imbere nkaba umuririmbyi akomeye cyane zatari nyene birenze apana nkaba abo ngahane nkaba umuririmbyi akomeye ari ku rwego rwo hejuru.
Ndetse urashaka kuvuga akajambo kamwe ku muziki ndundi ndetse n'abasanzwe bakorera hamwe ndetse n'abakuru ba Mikarido Musicien ndetse n'abandi bakuru bari mu nzego z'umuziki ndundi vuga akajambo kamwe kuri bo wowe ubwa ubibona gute kugene batwara industry yacu ya music
bo ngerageje kuca ku masonga kuri bimwe bimwe donc abaririmbyi babarundi benshi benshi majority ituzi cyo turiko turakora benshi ntibazi icyo bari gukora yeri hari abaririmbyi usanga bo abonye amaze kubaka izina kantu gatoya nyina tari byatari acagara ugasanga unamusabye audience ugasanga arakugaye ko kandi ari ibintu bisanze cyari umuririmbyi hari umuririmbyi agomba tume nkora hip hop gende mu R&B ariko hari umuririmbyi umagomba tume nkora hip hop parce que hip hop urabizi ni ibintu byo gucana ni ibintu byo ku urabizi ama hip hop urabizi hari umuririmbyi agira tume jewe nkora hip hop kandi atari byo ndimo
ndetse uwo muririmbyi yo bashaka uwoba winjiye muri career ya hip hop ndetse bitari bikenewe canke utari unabyiteze ko nabikora byavuye kuki canke biriko bigenda gute
bo hari abantu ego bo dimwe turi muri cadre ya musique turiko turakora turi muri competition ariko kuba turi muri competition sikuvuga yuko wewe jewe nyimba unzi tuzinanye ugasanga uri kumbwira ibikorwa byiwawe encore nta nikiganiro na kimwe dukoze mu kugara cyumbwira ati shaka yuko umpushinga shaka kumfasha gupibria nk'iki kintu utigeze unandamutsa mana rero je bijya bintu je ndabinegura sana ugasanga umuntu weba umwabwiye sali agaca kurugikira link urumva umubwiye TV pi wewe kumeze uko none akakurungika iyindi link oh none iyo link ni salutation tanye umva hari abantu usanga wewe washaka umuteza imbere bwawe nta guteza imbere nicyo rero gituma tudatera imbere nicyo kime gusa
ndetse uwo muntu woba sinzi ko ari wumvise ikibazo uwo muntu yoba tumye uwo winjira muri career ya hip hop yoba rinde cyane
bo muzomumenya hip hop nzosohora ndazi muzoca mumwumva genzo yikora byo negerezo amata ngeza kuyikora
haje usanzwe wambarira ngahe ku vasi gushika hejuru usanzwe wambarira ngahe ko kuberewe cyane
simesha ariko ndaberewe kandi urakoze merci beaucoup ariko sinomera nka babandi akubwira ngo ndambariye 5 million ata Nana Emily yarafata umuntu kiziwe iyo mugabo ngo jewe nabariye 5 million. Urumva? Oh, niyo numuriyo numwe ntawazi. Jero sikomeze bo nabariye amahera si menshi kandi si make ariko ndaberewe tu.
Ayo gerageje kudondagura kuva hasi kuva ku kirato ndetse n'ipantaro ndetse n'isaha ndetse n'ishemeti ndetse na telefone ndabona yuko itoroshe. Gusa hajya bisanzwe bivarangaye ndetse n'ikepi nziza cyane. Usanzwe wambariye angahe kuri kimwe kimwe. Ugerageje kubiharura no kubidetaye
bo ibyo bintu abajournaliste murakunda kubibaza kenshi ariko sizi ko mwa mushaka kugira umuntu yitape siwezi kujitapa ya sino kwitapa ngo nambiriye meshi ariko birafise valeur telefone irafise valeur ibirato urabibona birafise valeur ariko sino vuga prix précise parce que sindi ku isoko sindi ku isoko
urashobora gupresiza ukavuga ati je aya vraiment niyo bivara je bivara ya ndabizi uhereye ku kirato hasi ndetse n'ipantaro ndetse ni triko ndetse n'amashenete ndetse ni bag mbona wambaye ndetse na montre ndetse n'ibindi byose ugiye wambaye ndetse ubu nyine urazivarere yabyo bihagaze ko urashobora kudetaya ati iki nakiguza ya niki ya nika ya
kutabuza ishapure yo yerega ni ishapure irimo
ni ishapure ndetse irimo
ibirato nabiguze 60 mili ni makia cyane si meshi ipantaro nayiguze 50 mili agapira waharuye agapira nikazivye nakaguze 15 mili ibi nabyo ubibona ishenete izi umuntu azituma hanze nazi torino zigura mu madolari 20 rero
ndetse ku bantu bakunze kuvuga yuko bishyira hejuru bakavuga yuko bambariye amafaranga menshi atari yo bambariye wo uhora ubavuga ku iki cyanke ubabona gute muri kayi wawe
Rero vuga yuko batazi ubwe batazi ico bari ni bazi ico bari parce que nshobora kuvuga wewe uri umupeti uri umu simple ugacho vuga ngo wambariye ngo 3 millions kandi umuntu deja cabibona direct acabibona direct kwa 3 millions wambariye acavuga ati uwo musazi benshi barakunda kubigira ku ma TV menshi ugasanga ngo yambariye ngo 3 millions kandi bavyibonera ugasanga umupira wa 1500 yaguze ngo 300
Yes reka tumusa bashimira abakunzi ba abakunzi ba Star 7 TV ndetse n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi wiwe ndetse bariko barakurikirana kino kiganiro.
Bo abakunzi ba Star 7 TV turabakunda cyane. Star 7 irabakunda gose. No basaba ko mugira subscribe ajya hepfo.